Mayethe, Ngozi, Mhlekazi, wena waphakathi. Libito lami Mpangazitha, ngingunokuthula ngwaka Dlamini, ulamasuku. Lolithungo lakho ngwenyama lelihlungwe eMaseyisini eshiselweni. Chief wami Mpangazitha ngumfane Nkosi makahleleka kaDlovunga. Indvuna yami ngubabe Makhinzi Khumalo. Mpangazitha sibonga lithuba losinikeza lona ukuthi sikuvunulise nawe usaphuka. Invoza longahlala nayo phasi kwakhiwe live. Mpangazitha kwethu kuhlela kodwa kuphumelelisa konke kwaNkulunkulu. Mpangazitha invoza lesingathandza kwekuthi ibe kule sihlalo lesikhulune kangaka. Singafisa Mpangazitha ukuthi kube invoza lebathandza kobantu. Letawulalela tidzingo tabo. Yendlule ngwenyama iphindze yehle iye etifundzeni totine. Ilalele tidzingo netikhalo talabantu talesive. Kube invoza futhi Mpangazitha letawuhlonipha emalunga ePhalamende lamelele livela kangwane. Bese leyo invoza Mpangazitha seyiyahlangabetana naleticelo tale Phalamende. Ngoba le Phalamende ingulo mgubudla wale live. Mpangazitha singathandza ukuthi leyo invoza leyo kube ngileta ubambisana nalamalunga ku service delivery Mpangazitha lekungiyona ikhalelwa ngilesive. Sive Mpangazitha nasingathola i service delivery singahlala ngekuthula nangekujabula nangekuyithandza kakhulu le system. Mpangazitha singayijabulela ukuthi kube invoza futhi lenayo ihistory leyithandzako ihistory nobeke lene history yemakhosi yekwati ekuthandza emakhosi. Kube invoza lete neliphunga le-corruption Mpangazitha. Kube invoza letawutehlisa Mpangazitha ingathi nayithe yefika kuleyo ndzawo leyo ingathinzeki kodwa Mpangazitha kube invoza le noma ngibani angakhona kusonzela kuyo ayivusele Mpangazitha akhululeke ngekuba seceleni kwayo. Mpangazitha kube futhi invoza letawuthi naseyilapha ngekhathi endlini ibese iyabahlonipha abantu besifazane Mpangazitha seyanaka ilalele tidzingo tayo ibahloniphe nebantu labakhubatekile bese iyanaka ilalele tidzingo tayo. Ngiyabonga Mpangazitha lengikhala ngako kakhulu kube invoza letawuhambisa phambili i-service delivery. Ngiyabonga Mpangazitha. Nkosi Dlamini wena wekunene. Bayethe wena waphakathi.